Hello my family, welcome back to my channel and thank you so much for standing by. Pretty bana le lhasa go mel hasa mo ja gore o moreketse present, so he wanted to surprise her. Pretty ana par le hasa ke nya ke di surprise ja go ge ile surprise a ke rate go tswa go wena wa gopola gore mpudije wa re mpudije ga ile gore nna gore ke dule le wena gore ke tle mo e ka lebaka la gore ke rata dilo tse di botse tse e leng gore di tswa go wena se ka tla ka lerato jale ke tlo kgopela gore o tseye gift ya gago o e busetse morago gomme ana ba mfa ga ke a sepela ya mošomo. Pretty ga fitlha mošomong Peterson wa be a thabile gore o tlile mošomong ka lunch le ha sa founela Pretty a moja gore o na le surprise e leng gore o mo diretse yona a Skeem a dira gore a tlelela tsa gae. Ge a sa le mo ke ge ba kokota ba mo fa dipampiri tsa divorce di e leng gore di tswa go Khwezikatsi. Khwezikatsi yena o sepetša ya go France wa boitšha France gore France wa goreng o nromela dilo tse e leng gore ga se tsona na. Ntho o mfileng yona footage ela a gona selo ka kwae ka ba e le gore bothata ke eng gomme la France are le ga sa o ba le mo gopola gore le ga sa ke yena a phomotseng dilo ka moka. Jabu a ba kwa ge ba bolela Francois a botsa Jabu gore ke tlo kgopela o serve Khwezikatsi. Jabu a botsa Khwezikatsi gore video o bo bolela ka yona le Francois ke na le yona ge e le gore wa e tlhoka wa inyakang ka go romela yona mara e be e le gore go na le se o tlo mfang sona o ka mfa tšhelete gomme ke tla go fa video e leng gore wa inyaka. Khwezikatsi ana ba fa Jabu difounu a re o tlo nromele yona video eo ke tla go romela tšhelete e leng gore wa e tlhoka. Le ha sa ge a bona dipampiri tsela a napa sepela a ya ga Khwezikatsi ge a fitlha go ja lesogana le dulang le Khwezikatsi forgot his name a napa mmotsa gore ke tlo kgopela go bolela le Khwezikatsi a mmotsa gore Khwezi ga a gona re ke bone koloi ya gago ke nyaka go bolela le yena. Khwezikatsi a tswelela ga a tswelela a napa a re ke tlo kgopela o tseye ngwana gomme ke bolele le Lehasa. Lehasa a napa a re Khwezi goreng o ka dira tabe ka gobane wa bona gore ke sa le mo mathateng ke tshwana le khoti e leng tshwanetse gore ke melato e leng gore tshwanetse gore ke tšhela ka morago goreng wena o nyaka gore o tlo bolela ka dilo tsa divorce a o ka se kgone go ema go fitlhelela ntho e feta and day after o tla tswela pele ka divorce ya gago. Khwezi ya re gane jale a gona le senka se emiša ntho ke nyakang ke full custody ya LJ and then ke nyaka 50% shares ya di-business tsa gago ge o ka dira ka mokgwa gora gore nna le wena re tlo kwana. And Pretty yena o rile a sa bolela ka founu ka nako le ga sa mo founetse go ba se a be a tsena mogwetsa bolela thabile a napa a botsa Pretty a re ke lunch time ge a boa a napa a mmotsa gore Pretty ke nagana gore ke ya gopola gore ke wena mang nako tse ka mokana be ke itipotsiša gore ke wena mang but now ke a kgona go gopola gore ga botsebotse ke wena mang ga botsebotse o rometse ke mang ka mo ke eng se e leng gore o tletse o se dira ka mo o tletse mošomo goba o tletse se sengwe e ka ba e le gore o gona motho wa go rometseng gore o tle o bereke ka mo gomme o tlo tse information o ise go yena na. So ko ba se o gopotse gore Pretty ke motho e leng gore o ratana le Lehasa and bona ba swere melato ya Lehasa dilo tse e leng gore di-personale a go tlhoka ka le gore Lehasa a ka di bona seo se raya gore Pretty o lositse mmereko ka lebaka la go ratana le Lehasa ka ge e le gore Khwezikatsi ke customer ya Peterson and o nyaka go botagela not Peterson Kobas o nyaka go botagela Khwezikatsi Kobase a nyaka go bona a dirile diphoso o tšhaba gore Pretty a ka tšea information e leng gore o na le yona a e fa Lehasa gomme Lehasa a tla kgona go lesa Khwezikatsi jale o ra gore Khwezi Pretty o tlo losa mmereko ka lebaka la gore o ratana le Lehasa and-e Lehasa ke ena e leng gore ba swere molato wa go ka mo mola e le gore Kobas o tseba gore Lehasa ke tsotsi e leng gore wa tseba keng a go ka be o kgonagala gore a ka romela Pretty gore a tla dire dilo tse e leng gore ga di kgonagale ka mo ke jone jo ja Skeem Saam. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like it. Ta-da.